dziwe online TV pano takubwesera nkhani ziwiri zimene zikukhuza ndithu zipani zitatu pano choyambirira ndi nkhani ija yokhuza DPP imeneyi pomwe anthu ena abwera kuzapanga comment nkhani imene muive kuyambirira kunazona kuti omwe ndimene adakhonzera kuti chipani cha DPP achimalizire Athane nacho imene ndi nkhani yonazona kuti muiverera ndipo pamapeto ake muivirira sonkhani ina ndiye choyambirira iveni nkhani ngaye imeneyi ya DPP kuti ndimene adayikhozera kuti athe kuthana nayo kuti chipani chimeneche achimalize.
Ndidakuwuzani ine kuti chipani cha DPP akuchisokoneza ndienu ake omwewo andali mwendo ina ku DPP mwendo ina mbali inayi andikuphonya kwa malamulo kumene amaphonya malamulo kumangopanga po zinthu kunali njira imene amapangira kuti azipezera chuma ndikuona amangononga zinthu. So anthu amapita ku koti ndicholinga choti zinthu zizienda bwino ziziongoka azirizata amabwera kumayankhula mwa mwano cholinga chonena kuti anthu anyanyale amalize chipani cha DPP lero ndi chichipani chikutha ndikuuzani zoona chipani ichi chikupita ichi kukwanirisa zofuna zawo zimene wamafuna ganyu wawo mena mapanga kuona mabwera nkumana kuti ayi anthu akatenga mpando Adzakhala kuti amene wawa agulisa chipani chitu the highest bidder iwowo ndi amene amayangana yangana highest bidder lelolo ndiza kugulisa mipando kuti munthu atenge mpando muchipani kumamugulisa mapaka 15 million kumalandira kuti ampase mpando. So you can see kuti mene anthu akugalukirira mene akuchokera andi anthu amene akuchokawa ndi anthu amene anali very loyal ku chipani cha DPP ngakhale anali onena kuti enawo ndi a central region anali kuti akukhalabe ku chipani cha DPP chimene amapezeka kuti chipani cha DPP chikuonekabe manga makalas mu central region lero kulibe makhansala onse amene anayimira DPP 2019 onse panopa Adzakhala pansi kumayambiro kwenikweni kuja ndidanena kuti makhansala aja apasidwa ndalama ma 500,000 panopa sadzapangaso za DPP amene angapange za DPP ndiye khayekha mwina amene ali ochokera kumulanje kapena kutcholo kuti akukhalira mulilongwe muno ndi awiro latatu koma the rest amene anali a central region onse anatembenuka kalekale ma MP onse anachoka kale chifukwa cha chikhalidwe chimene chinachitika 2019 after zisankho kuti anthu anawina zisankho kena kukuberedwa kuti tipite ku koti ananena kuti ayi musapite ku koti chifukwa zikhala ngati ife taberedwa zisata bera nawo zisankho koma tisakuganizirani palibe amene anaganiziridwa olo kuyikidwa mu para state organization ina ili was all just a body member kulibe ndelero anthu amene aja anakwiya kuregu kuzichita kukhala kuyamba kuyangʼanaso anthu ena kuti atani ayimire ndi ngati analephera kupasidwa support anthu ali mboma kuti apasidwe support yonena kuti ayimire mʼmadera mucha kukanika kumakapasidwa ma t-shirt 100 ndi njinga 5 kuti anthu ayimire khansala munthu anthu amene amanena kuti apereka kwa makhansala ma 10 million ma MP 25 million koma ndrama osaoneka lerolo anthu alikunja kwa boma do you think kuti central region panopa aonjezera ma constituents akukwana 75 angapezeke kuti angachite support kuumira kwake kumeneko so ija yobwera kuti APM aima imene jaya apweteka kopya inali njira yoti basi anthu ena akhumudwe ndicholinga chonena kuti iwo ganyu awo aende kuti kwa papa akusangalala kuti ganyu ja waenda tachiononga chipani cha DPP chija chatha panopa zikusaka kusangalala. So tikamayankhula timayankhula ngati kuti mwina kapena ena maona ngati tikunyoza koma ife tinanenapo kuti director of women akuyenera kuti aziphunzisa achisozera kaya ndi nyimbo kaya ndi kuchita kumakhala creativity kumapanga zina ndi zina nyimbo zija zizisala zikhala za chipani lero kumbira adankanawo director of women wapita nazo nyimbo zake mumva pompano akuimba ndi chakwera sendera tiro wemboma pompano aitembenuza imene ijayo aite mbenuzi achakwera munari kuti nu munari kuti achakwera munari kuti munari kuti lero mwatukula dziko la Malawi munari kuti achakwera achakwera munari kuti lero tikati kumva nyimbo zimene zoso so kumachenjera pa town ino amene mukuyankhula mwantudzu ya idyera chanjani ai sizoona sizoona anthu apirira akhala mu Chipani anyozedwa tulukani pitani mukayambise Chipani chanu ndino akongeresi tsopano lerolo anthu kati akupita sinde kuti ndi adyera ya ai 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 Chipani ichi chiri kumwamba kokha zimene zozo ngakhale acheya adanena kuti Chipani ichi kumusiku kuli bwino kumusiku kuli bwino koma kuntunda kusikuli bwino konzani ehetu ndi anthu akulephera kukonza lero muzika anena kuti ndi adyera ahi palibepo jera lina lilonse palibepo jera lina lilonse
pano takubweresaninso nkhani ina imene ikukhudza nkhani ija ya mgwirizano Chipani cha MCP komanso ndi UTM pamene akulankhula ndithu anthu a Malawi kupereka maganizo awo kunena zoona kuti president Chakwera akuyenera zoona kuti awulemekeze mgwirizano umenewu ndipo iyeyi sakuyenera zoona kuti akhale munthu woyambirira kuphwanya mgwirizano umenewu pokhala zoona kuti iyeyi ndi mʼbusa amene akuyenera ndithu kuti anthu atengere chisanzo pa iye mveranitu mmene mkuluyo akufotokozerera
ndamalawi wochepa okha amene akuoneka kwambiri alimba mphamvu kumatenga sondula muliro wa tonse uja kumanena undula muliro wa MCP sindidziwa kuti chisankho chosankha Malawi Congress Party chinachitikira kuti ndipo chinachitika liti ndipo amene anakavota ndi ndani chifukwa nkhani imeneyo ndi imene ikuwapanga kuti tsopano pazikhala nkhani izizi zoti atinagwirizana chonchi tisindichita zakuti chifukwa chakuti iwo achitako gawo lawo amalawi adziwa mene lachitikira aweruza wokha koma nkhani ya mtsogoleri zimene anagwirizana kuti zaka 5 zoyambirira akhala mtsogoleri Chakwera ndipo mgwirizano uzapitiriraso zaka 5 zinazo amene umene azatsogoleri Chilima ziyenera kuti zikhale choncho chifukwa zimene anakambirana zimene anagwirizana zimene amalawi onse akutsatira ndipo afuna aone kuti kodi chichitike ndi chiyani akatsogolera Chilima pa mgwirizano wa chiwiriwo
zidakhala kuti zatheka kuti Chilima awapatsa mwayi kuti atsogolere mgwirizano umenewo ndi mafunsa kuti mukuwaona Chakwera omwe akhala mtsogoleri kwa zaka zisanu zimene tikutamaliza 2025 akukhala kwa chiwiri wawo wa Chilima
ndi mapita kumene nkhani ndiyonena kuti zitengera Chakwera komanso malamulo a dziko lathu ngati zimenezo ndizololeka kuti amene anakhalapo mtsogolera akhala wachiwiri tiona kuti malamulo ati yani nkhani imeneyo anzathu a malamulo atiunikira gawo limenelo
atokhala mwina choyamba kapena
kapena ngati Chakwera sangafune atakhala asankha wachiwiri awiri amene anakambirana zana uzipani zimene zinagwirizana zisankha wachiwiri woti atsatire Chilima ngati running mate pa chisankho chimene chili mkubwerazi koma sininganeneretu pano kuti Chakwera akhoza kuvomera kapena ayi chifukwa naonso zaka zimene alamulira zawaphunzitsa china chake mwine chimene iwo samadziwa ndiphunzira momwemo kuti kodi ndikutakhala wachiwiri udindo wanga ndigwira ntchito bwanji
kapena nditapatsidwaso mwayi wina olamulira Malawi zaka zina zisanu nditha kugwira ntchito modani
ndithu ndiye izo zikhaliraso kwa iwo Chakwera kuona kuti kodi angachite bwanji koma monga wena anenapo kale pakuone ngati polimba kuti Chakwera kuti abwereso pompa mmene zayendera mdziko muno ndi njala mmene yafikira mdziko muno zinthu zimene amalawi amayembekeza zimene sizinachitike monga mwalonjezano la mgwirizano ndikuona kuti pamenepo pakhoza kulimba ndiye chifukwa pakhoza kulimba chinthu chabwino ndikuzichepetsa Chakwera anakhalapo mbusa ndipo ndikukhulupirira kuti once a pastor always a pastor ndipo zimenezo wena anenapo kale kuti Chakwera ngati munthu amene anatumikirapo thenga wabwino ayenera kuti adzindikire kufunikira kwa chilungamo ndipo ngati anthu agwirizana bafunika kuonesesa kuti zimene anagwiriza nazo zikutsatidwa chifukwa ngakhale polalikira uthenga wabwino inenso ndine mbusa ndikulankhula panoni inenso ndine mbusa mchalichoso ya Assemblies of God yomweyo kotera kuti timalemekeza zimene agwirizana chifukwa Yesu Khristu ndi Atate ndi mzimu woyera ndiamodzi imadziwa ndipo Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi kuzagwira ntchito ya kulalikira uthenga wabwino kuti anthu apulumutsidwe anagwira ntchitoyo ndipo anatsiriza zinazo zoti Atate ndi mzimu woyera nawonso azigwira zoyenera iwowo koma apapa ndikufuna kunena kuti achakwera nthawi yawo ikutha 2025 ndipo ngati munthu amene amasainirana akudziwa chifukwa achakwera sangasaine zimene samadziwa sangasaine zimene sanamvesese ayi amamvesesa ndipo akudzidziwa ndipo ayenera kuti achikwaniritse achite chifukwa kupanda kutero ndi chinyengo ndiye vuto sono likhale kuti kodi anthu amene anali ndi chikhulupiriro mwachakwera kuti ndi mbusa akhala anatobe kuti ni mbusa ndipo mbusa wake wachilungamo kapena ayi chifukwa ni nkhani yoti kuzaso anthu ambiri amene ali kunjako amene amavotawa ndi cholinga chakuti tidziwe kuti kodi munthu akakhala mtsogoleri akakhala mbusa amalankhula chilungamo kapena abodza ndiye ine ndikukhulupirira mmene ndakhalira nawo achita chilungamo ndipo sanama ayi kwa ineyo mmene ndimadziwira achita chilungamo asapota Chilima chisankho chimene chikubwera
chabwino ndiyenso
ipo pa gawo limene lolo
ndimvenso amalango ena kuti akuti panji pankhani 0991525252
apa ndi pamapeto pa nkhani yathu imene tinakubwereserani makamaka nkhani yoti afuna kuthana nacho chipani cha DPP komanso nkhani yokhudzana ndi mgwirizano monga ndipo yambirira paja ndinakubwereserani maona zoona kuti tabwera nkhani yokhudzana ndi zipani zitatu choyambirira chipani cha DPP UTM komanso MCP ino wotsatira dziwe maganizo anu ngotani tabwerekani maganizo anu pasipa musayiwale ndithu kupanga comment monga timene takupempherani kale kupanga share komanso ndikupanga like monga mwanthawi zonse zikomwe kwambiri.